Pedro Flavanokos. Ewurade, mefra wo yam apigye. Ɔma mate aseɛse. Sɛ ɔhu soro mu atade. Saa flawa, saa mmere, sɛ mebɔ mpaeɛ a, mesrɛ nomonyam, mesrɛ nhyira, mesrɛ sika, mesrɛ nkonimdie, deɛ mede bɛyɛ biara, ɛmmrɛ mabrɛ wo. Bye. Amen.